mwira firimbo inaribonye firimbo we mwira firimbo ibyo ubonye byakera mwira Paris I said no rewa mwumzeze mwira mateka inanga inanga ingo Thank you.